Ne bansuula ne bansigye ne batwala mu ddwaliro endala yali ya bbeeyi kandi bade sijishobola naye yandi bade tajishobola naye tuyanza tuyanze gini otukwatirako naye kyensobola okusaba kuba sina kyensobola muwa sobola musabire bulamu bwokka bwokka wangaayo
Olivako tukamo